kumachinga mamuheriwa ndikutokoza kwambiri amishonari athu agogo aobi athawi nonse ndionse amene ndithu akutithandiza kumeneko kuti zikomo mulungu azikudalisani kwa nyengo zonse kuno kumalawi njala yafikana poyipa oti chopanga china chilichonse chilibe ndiye pakali pano ndikutokoza potiganizira tere matumba mwanu moyo yanu tizaikiza mapempero kuti mulungu oziwa kudalisa akudaliseni mabanjani wonse kuti siku lina mutichitirenso zoterozi. Hallelujah.